Tuwalako peshiri yae, hiliri neso ama nimbejazi.
Iwo tabafu kafe walalisha motoka. Motoka ni mbutu kwa jitana ni kwa basi park, waache wakushe vini. Motoka kuache panono panono. Eno waache. You understand? Sit out.